Hello.
Ah,
what's so sorry na de wo ne hwan?
Me
kwa na me ne kase.
Pata yi opa to ma.
Ah, aha, kasa.
Ne contribute me se ne go, data yi no.
Data o contribute den.
Data yi no, scanner ne tete ya.
Utu ya he. Who send there here by?
Me send here 6 cities.
6 cities.
Ah.
Ah, only operate Thomas no.
But
okay. Let me say, and then nonsense, and then 4 days, na send here.
Ah.
Okay. Mahu.
And I'm not remember that name here. I same go na awoye. No kasi ye owa awoye. Oya to sabo.
Mhm.
Me na dawa bese same na muse.
Hesi awe.
Owa itakwa.
Wo adwuma ma na wo fie.
Awo wo adwuma.
Titan be na be ko fie.
Hesi awe sevena stick.
Okay. Uko du fie a. Video abo ano.
Aha.
Aha, video no woni abo ano nyina.
Okay.
Na ka story na wo ka kire me no so ka ho pepe pe video no. I feel we are. Me no be video call. What's your water qua? Hello? When you are on the credit, yes, sir. Credit, sir. I'm what you are saying here. CCD. CCD. And your show, you ain't show be a macronym and penis on bears every man. Nanson. So I naturally say 1 year they are charge one home so I'm panty. 1 year soon soon they throw me so 1 year sir I do it. Hmm. I feel soon 1 year sir I do it. And they say. Hello.
Aha. I'm going to catch up on my credit now.
I'm here with my credit now, sir. Eh. Uti abuano. Okoto. Oni okoto online ni nyina ya akoto. Wo mse na okoto nante form nante twan no. Aha. Ya kan wa hye bom. Eno na pie reality amawa hunu no. Ehe, mo be kai MC bia na mba platform no so awuraba bia. Me ma na samna ayi okum kanka bi miensa wo ya kan ne sen. Em se da YouTube kura na se Facebook da ho. Mhm. Epie wo ade wo honhom no. Epie wo honam ani ma wo ade wani eden ehunu. Ne titiru wo mo ya na wo ngi bibi nye den. Indi no. Ehe, wo mo na won tie de ehunu bibi sa. Enti ne wa hunu no de ehunu ye. Na uko duru fie wi a mekyere wo de obeye. Why, mekyere wo de obeye. Mhm. Aha, na fa tu group no mame.
Para fa mi twa agwa twa ene ni tu.
Ah, still ni pa so odin ni pa gidi eso, nti no still na no. Ye ne sa no mu hu se nye se.
Boy, bi kwem po ka fa mi. Na fa mi no to ka ai group no.
Mhm. Debi aye ka se platform no so ye nim pefe se nipa bibiri da so platform no mu a na echa na aye ka na asem no kro mo mujidi eni eni ho mede ya memmo obi abayi wati ase obi anana ne abrewa ehe na mum sa ye wo ena wo wo na wanisa onipa bi owo me platform no so de a ena ye wo sa onipa ko no hwe wo husu yi ne ye wo ho aha sa wo di nature true nature na na wo de wo de ha onipa na brabo ena ye nso ye di true nature na nso be fight against you ehe mede no na meka ye no me say mo a mo de mo contribute yi consequence no ne ade no maka musika ni nyina bom de akoto akonfem me di bi nso eto nkoko ama me de abo mpaa ma mu nyina ato eto ho hyenapo de afre na nanoma bosomfo na nanoma konfo afrom afre na nanoma samanfo adunsifo ma frefre tumi atumi won ya wu akọ ni nyina akonfo wu akọ adunsifo wu akọ ma fro bia obia fie nsu saman ho. Mhm. Ese won koma obia. Aya na o musi good ones die younger. E bia na me meche owi ase. If you say onipa medri che e owi ase, nipa ya mepri nyinche. Ne me kanuti pa. Hello? Let me send a human article. Hello?
Hello?
Yeah.
Ah, I'm doing the same.
Hmm. And I'm making no. It be a na, near my ye tree, ye tree. It be a na, mama, minyinia, and che, ewu, viase. Echre say, the good ones die young. And the heroes, no, so no, sometimes they die younger. Enti no ne ma ye chere no. Enye se ye chere na da chi bi ni ye ni ho no mo a, matu na jaja mu da bi. Ye pese ye twemo adwen ne baso ma mu hunu se. Mochi no na adepa no wo, moja to mochi. Enti mon san mochi nye den enkonkofa, na sankofa wo ho ye nchi. Ye nananom ne ye agyanom. Anamono tete atempon no. ɛno no na ɛyɛ kwan no na nti ɛsɛ sɛ yɛsan yɛ akyi kɔyɛ den ɛkɔkɔ fa aha ɛwɔ sɛ yɛsan yɛ akyi ne ɛkɔkɔ fa yɛ akyi adeɛ no aha na sɛ yɛsan yɛ akyi kɔkɔ fa yɛ akyi adeɛ no a yɛbɛhunu sɛ yɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ tɔɔten ayɛ den ama yɛn wote hɔ wonni wiase sika no nyinaa ɛwɔ botom ɛnso no ho tɔ wo wasom dwo wo obi ntumi mfa ne ba yie bi nso nyɛ den ɛmɛyɛ wo aha ɛno ano no na wona mu adeɛ no a asi wɔ fie hɔ no mɛkyerɛ wo neɛ ɔbɛyɛ wo kwan wɔ ama me dodo wo kwan wɔ ana dwuma sɛm nti anka ɛnte sɛ anka mɛka sɛ fa kɔtɔ no bra ha ne yɛnyɛ adeɛ wɔ no so na ɔni ko no ɔsoma a saa adeɛ no di w'akyi wɔ w'abrabɔ mu no na fa w'ani fisika a ɛhwɛ wɔ kuro no so ne yɛbɛsi wɔ hɔ wode baabi a wokeka sɛ wɔwɔ no deɛ ne baabi a mewɔ no deɛ mutwi o meme wɔ eastern region anyinam ɛna wonso wɔ takwa lie namboa nti ne muwa ɛna woyɛ odwumayɛfoɔ kɛnte sɛ a mɛka sɛ nkwa na woyɛ wɔwɔ adwuma anka mɛka sɛ yɛdɛn wa bra fa bra nanso no wobi adwuma na woyɛ nti no mɛkyerɛ wo ne wɔbɛyɛ no wɔ hɔ mom mewɔ hɔ ɛnyɛ hwee yɛwɔ hɔ
Now,
Pierre. Yo.